Hello ntate. Hello sir, how are you? Re teng ke bicyclist, ke bua le bicyclist. Sorry ntate, o bua le mang? Wena a seka tlo ntina, ga se company ya di-bicycle ke founetseng gana jwale. Ntate ke yona. Jwale gobaneng o ntina. A se ke isitlhe ntate wa ka, how can I help you? Mamela, ha le na nye mo baesekile ba selahla bo nang le windscreen. Jona na we, baesekile ba selahla bo nang le windscreen. Nna ke bua no sonso, o no batla o tsho wena. Atjhe ntate, ha re na bona baesekile ba selahla, hape windscreen keng? Wena, o yiwe wa mo o sa tse windscreen. Windscreen wena, ha le se na na nye ya dikoloi e ka pele. Khalas ya dikoloi ye ka pele. Windscreen. You mean windscreen. Ntate mona ke di-bicycle-ing ha re sebetse ka dikoloi. Ha re na yona windscreen. Jwale ke maitseng ha ke tsebe hore ke di-bicycle-ing mo. Ke maitseng hore ha ke tsebe hore ke di-bicycle-ing mo. Kapa ona le hore ke founile ka miskate. Yo, a se ke seng ntate wa ka ke kopa o ntshware.